Ngwini chibunje nje nye Karuchi chibuza wenje nye Ngwino mugore nyonda Nyambi noje ya maso Nyambi tarushi siga Nyambi hatsivi karama Mavoko yuru ye Amaka